Poganizira kwambiri makastomala atu mnyengo ino yovuta za juma, mitengo ya tsopano yokwerera basi iri motere. Mtunda wapakati pa blanta ya ndirirongwe, 28,000 kwacha akuru. Ana, 20,000 kwacha. Ndipo return ticket ni 50,000 kwacha. Mtunda wapakati pa blanta ya ndimzuzu ni 45,000 kwacha akuru. Ana, 35,000 kwacha. Return ticket ilipa 80,000 kwacha yokabasi. Blanta ya mangoji. Agulu, 25,000 kwacha. Vana, 20,000 kwacha. Dipo return ticket ni 45,000 kwacha. Katunduwa nuyense, tumizani pa Khwezy kuria. Yajangu, ama kafika tsikulo mwero, ngati matumiza mamsanga. Nambala yatu ndi 0886-780-355. Tikakambatu za basi kwa chukuno, ndiye ndi Khwezy basi. Chifukwa Khwezy, ndiye basi yo. Khwezy buses, miles of smiles to your destination.
Malawi, Bwande, Mugulian Sovano, Jugger Wina Sandy. Obondega, Dudorido.
Najimene, the Lonson Gamiga Gumamba with the control of the Gazuga Solimo Amene. The Lazaga Zidu Monga Munda Gambira Muja, Jimene, Sisma Funaga is always the Gudicumacha, Kumada. I indeed too. Zima didn't get a Gumamba for a good Obandewa, a role in the Lonson Zogani Moyo. Nchifaya kaya tima nyonyomala mwene kuyami gila kutuleza ziko mkwambiri jifaya jisomo jimeneji Khwezy buses mwene hey barubande ya ndawai migila manja kwa basi antuko kala kapena opita kunkata bay mwene zawaye ndila kwa basi tukamba pano achimwene Khwezy basi opita kunkata bay kuchoka na kulirongwe ya nyamunga kare kumanso ya kunkata bay kupita kulirongwe ya nyamunga kare nso Khwezy yafika kunkata bay kudzera kumzuzu zaba mwamba kwa basa chimwene munthu unelero nadzuka ninkhani zochuluka kwa basi koma ndikumati ndikakhala ndikumadza kita bejenka kuti koma kodi zinthu zake zindiye matetetsingo khala kukambirana nkhani zake zomwezo ndikudziwa mutu mwanu mukuyenda nkhani zomwe zija za mtambo-mtambo drama group kuti kodi pano ndezi kuyenda bwanji ndinakamba kale kuti aitu pano basi ndikufuna tsokamba zambiri amwene zolankhulalankhula anthu ofeta lankhula kukamwa tang'amba panopa pamene zafika apa tikungoyang'ana kuti kodi makosana akufuna kupanga chiyani mmodzi mmodzi umayitanidwa kakwenyedwa pang'ono iwe kodi unkati chiyani nchifukwa chiyani mnapanga nawo msonkhano umenewo omwe ona mwankho mwanjo wa chigreda anapanga nawo anakulamula ndani mutu ngati mafoloko zimenezi ndizapa chiweniweni amwene ndipo ifeyo bwanta safe imene yayi sitikufuna kulowerapo nawo mulomo wathu dayikapo kale basi mantha athu amene tidali nawo tidapereka tidayika kale mulomo kuti ona mwankho zikho zomaoneka ngati zinthu panopa zawasokonekera koma khulupirirani kumbuyo kwawo akadali nawo anthu ochuluka sali wokhayi kuna dzalembedwa chikalata choti ayi tawadomola kenaka okhanso nkudzitsutsa kuti ayi ndi fegi sitawadomole ifeyi zimadzioneka ngati chiganizo chenicheni makosa ana adapanga kalekale ngakhale zomayitanizana wafunsanazi zisanayambe nkuyamba kwa omwe kungoti mwina anadzatsutsana okhaokha kuti iyi mwapupuluma athu akulu kuponya joga layo pachadikada wayitanitsabe anthuwa ndiye tikawachotsa wawa ena amene akuyenera kubwera ativuta tiyendidikire kaye kwa monga muja ndakambira muja achimwene makosa na mtambo-mtambo munthawi ino samayenera kumadomola ena amayenera kuluzanitsa onse kuti aphanga mwaonatu mmene zinthu zimayendera makani sathandiza ndikhulupirira pano mwaphunzireti basi chie ndipitulile kuenda limodzi ulendo wa tu mtambo-mtambo drama group vanova aufunika ndithu kuti asataye wina aliyense koma zikapitilira zochotsanazi kayamwe ndakuzani kale kuti ona mwankho sali wokha kumbuyo kwawo kuli gulu ndithu atapangidwa chipongwe akhoza kuchoka ndika chiwerengero kenakakebe kamphamvu pena pake paja amati mamuna nzako mpachulu umalinga utakwerapo nkhondo olimbana ni munthu mmodzi ikhoza moneka yophweka kunjaku koma mkatikati anthu ena akakhoza kudzadabwitsika kwambiri mwinanso kumagwira pakamwa kuti koma ndiye zina mangono waziyamba iti tidapangiranji zimenezi awatu ni malangizo aulere kuchokera kwa mprofeti bwande bwantasa zili kwa iwo wantambo-mtambo kutenga malangizo kapena kuwaponyera ku nkhongo koma mukuona kwathu achinyamata akufunikabe kuku madhala ti mwikhoza kusonkhana-sonkhana yokhayokha inde koma zimafunika zina zake zoti anthu athamange adzikhala nthawi zonse ali pa nsewu kupemeza anthu ena madhala-madhala timu kupanda achinyamata idzazivulaza kwa basi penanso zomwe zioneka kuti mwina mwake madhala-madhala timu yanunkhiza kuti namwankho akukhala ngati akumakumana akakambirana ndi osalima kuti ambwana iwe akangokuthothola uku basi tiye ndipange chimvano cha mavu ndatitu ndi mabodzi amene anthu ena ake akumafalitsa kuno ndiye mwina mwake musazitengere kwenikweni komabe tangoganizane zitati zachitika mwamtunduwu ikhozabe kukhalatu ina yake chifukwa nawonso osalima machitachita awo monga muja ndakambira muja achimwene akumakhala atabwitsa kwambiri atiphee kwambiri ngakhale anzawo amene akumana bwaso kuti kodi abale chochitika ndichani kwenikweni kungoti mavuto amene anyamata achibhakera akukumana nawo ndi mavuto amene akhalako kuno kwa nthawi yayitali ndithu izi zomati ayi mpingo weni ake ndi ife ndi nkhani zimene zawabwereketsa ambiri mipingo yambiri kwathu kuno yalephera kupita chitsogolo chifukwa cha zimenezi achimwene ifeyo chabwino ndi ife akumudzi komabe tinzeru tathu kuti nthawi ina ake timadzikhala toona amwene makono ndi mipingo timene timatsamira kwambiri pa anthu ndiye timayenderanso liwiro la mwino wake mwina wako mpingo akati wakhala chete basitu mpingo onsenso umakhala chete akayimirira basitu mpingo osomayimirira panopa nyamata achibhakera chinthu chokhacho mwina chimene akhoza kugulitsa pakadali pano ndosalima basi ti ndosalima ife mzibambo wazinyamanyama thupi lonseri wadzitho basitu nkhani yake zipezeka kuti ikuthera pomwepo koma kuti agulitse mpingo kuposera pamenepo ndiye ndi 0% anyamata achibhakera atambalala kwa nthawi yayitali makomiti amene nthawi ina yake adali nawo m'makwalalamu ayi ndithu alibenso nthawi yoti athamanga akaone kuti kuchitika chani ndi makomiti amenewo kwa zilumika zoposa zinayi pali pompho pakati pa mtsogolero wawo ndi mbumba imene ili pa msipa njifa yake akamayenda osalima mulalo ndiye imakhala yangambwingambwi yayiwowo koma osalira mpingoyi njifaka anyamata akatapange zachibhakera ndiye kumakhala ophofu monga kwa nnano kumabwera ndi karekodi ka MP4 nkhani yake imakhala ngati imeneyi kuchitika pakatali panoyo achimwene pano pamene osalima atambalala aliyensenso kuchibhakerako watambalala ngati mpingo kudzigulitsa kwake kukhala kovuta kwa basi ngati munthu osalima ndi malonda ndithu ndiyeno tamverani zimene kwa nthawi ina yake obwanda umadzaganiza ndinene ulendo uno anthu akamapita kuzisankho ulendo yamba kudzakanika kupeza munthu amene wapeza kusatheka la mavoti kenaka adzapikisana awiri apatsogolowo kenaka ajawa mpingo jawo onse adzagwizana kuti basi ife tonse tintime kumbuyo kwa uyu kenaka uyu adzapambana ndanenatu achimwene zimene ndanenazi muzisunge pena pake izi mwamva musadzati obwande munazoona zimene zikuchitika bwanji simunatiuziretu paja kukonda milandu ino ndimati ndinene kuti ahazinolo zikutivuta pachatu nthawi ya mango ndi zimativuta kwa basi timakhala ngati DJ dzidzidzi nthawi zina lero tisisimuka kenaka mawa tikomukanso ena dzatikapiza madzi choncho kusisimuka njifaketu anthu amati hazinolo ya umphawi umphawi ngati wa nyerere omangolubwalubwa titenga zimenezi tili pamwamba ife tiyiphula imeneyi koma chaka ndi chaka kumakhalira kuyimba nyimbo ya mbulu wandi ngamba nditi wandingʼamba somanja wandingʼambira zovala ndatsala wa umphawi haze nolondi nyerere ndende nde chibeta chimodzi amwene ulendo uno mabwana ndi madona pamene mukupanga za mabudget ndi zina ndi zina nse waku machinjiri munzi ndi wa blantaya osa uiwalai aku manjanso muaganizira mwene tauni ya ntundu wanji yoma kandizi kugombolira zoka zoka za miseo sizo unai kuma ablanta ya site mudzidole ere
ata inewano kuna kumuzi kumalawi abuande kukuda kunya salande sunga mpense